mwese mumeze neza. Nanjye ndaho ndashima Imana n'umuryango wanjye, murawubona aha ngaha.
Hi guys.
So guys, nkuko bamenyereye tugiye kubana uyu munsi, tugiye guhaha n'utundi. So niba uri mushyashya, nakushishikariza gukora subscribe, like, commenting. Reka nzitubane.